left one. Dragon, look alive. Target down. One less to worry about.
Look, 100. One down.
No one comes back from that. I'm hit! Somebody cover me while I take care of this. Hold on, I can patch you up.
I owe you one. Appreciate it.
I'm wounded.
I'm down.
That's one down. Over there, strap. Smoke out. One less straggler to worry about.
Hey!
Look alive.
da 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 da